chilomeko zambiri zimene boma laika ngati malamulo a dziko lino la Malawi amene timadusisa ku parliament komanso ngakhale constitution komanso ngakhale penal code tili ndi lamulo makamaka poyang'anira mwana kuti mwana akamakula ali m'banja labwino zimachita kobwino ndipo nkhanza zimachepa komanso tinalipangiranso lamulo lake lenileni la gender based violence la 2006 kuti chepese mavuto nkhanza zimene amayamba kumana kunyozedwa kumenyedwa kumanidwa zakudya kulandidwa katundu azigogo athu amenenso ali munthu wanzima yena kuphedwa poganizira zinthu zosakhala bwino zonsezo ndi tinapangaso lamulo lina kuti mavuto amene wankhanza achepe ndi kuti amayi akhaleso akugwira ntchito mofanana ndi azibambo ndi lamulo limenelo la gender equality komanso tinaona kuti azimayi ambiri kuti mankhanza zimene zichepe tikhalenso ndi lamulo limenelo kuti azimayi asamalandidwe katundu ngakhalenso ana tinapangaso lamuloso la Women's and Heritage Act tinaonanso kuti mavuto amene amachitika chifukwa mwina m'banja ena amakwatiwa mwansanga ena mabanja sizimadziwa malamulo ake tinapangiranso lamulo lake 2015 la marriage divorce and family relations ndikuonesesa kuti changa chimene mwana angathe kukhala kulowa m'banja kali chaka cha 18 komanso boma lapanga ndondomeko kuti azimayi azikhalanso ndi mwa okatenga ngongole kuti azipanga mabusiness akhala anthu ozidalira pa iwokha zonsezi timapanga kuti mwina tichepese nkhanza zimene amakumana nawo mwana umene amanyozedwa nawo mabanja kakakuti alibe china chilichonse pali program yokuti ana anzathu amene ali osowa mabanja mwawo ovutika koma ndi anzeru boma limaperekanso ngongole kuti ana amene achaphunzira kaphunzira ikhala njira imodzi sothesa nkhanza zimene anathu komanso azimayi amakumana nawo ngati sanaphunzire nde boma tilikalikiriki kuonesesa kuti tikafika ku 2030 ndi maprogramu a UN ngati mmene linazichitira komiti komanso ifeyo tinaonso programu yathu ya 2063 vision yathu imene timachitaso implement in 10 year period kuti tione kuti mayi wina alinso asasidwe mbuyo ndipo amene tikamati kuti wina asasidwe mbuyo timadziwa kuti amakhala osalira kwambiri amakhala ma Indiana masiku 16 amenewa amene timakhala tikumemezana kuti tithese nkhanza kumalawi kuno tonse amalawi tiye tigwirizane koposaposa tonse tikondane pogwirana manja kuti tithese nkhanza m'malawi muno dziko mwakwambiri